Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyawo ni cya 29, umurongo wawo ni uwa 21. Haragira hati, Yakobo atebutsa kuri Labani ati, kingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye.